Yay, baby kiwi.
Bus go, you hoo hoo, you hoo hoo, you hoo.